da, kimi wo kakushita moya moya mo, zenbu fuki tobasetara na.
Sora ni saita, boku wo kakushita moya moya mo, zenbu wasurete watara na.
Yeah.